usisi lungu usisi wami indaka malume wami uhlala phesa moto so abantu bebemgcibele ngolwesithathu ngolwesine ebeye ralini etown babuye ralini bamgcibele ngena apha endlini ehlela apha endlini
leyo ANC
leyo ANC kakhulu so ubuye wabuye ralini ngolwesithu udiniwe wahlala apha endlini so ke olo mfana wakhe uhlala naye apha endlini ulali uthi uveimbisa isitsha waqoma kookhoko xa ifika icango livuliwe erumi kamamakhe imbizi yatsha acima imbiza avala icango kangaphi nambone kumamakhe so umamakhe umntu obeyochitha ipheyile phaa kula ndlu afunyenwe kuyo uthe xa ethi nangumntu uqunusile wambaze wabiza abantu uzoguqulwa ke ngoku zi-forensic kwathiwa makujonga uba ngubani lo xa befumaniseka ngusisi wam asazanga ke noma khona umntu obezomthatha apha endlini mhlawumbi umbizileyo kakuhle ngesihle baphuma wamjikela endleleni so asiyazi kwenzeke njani nathi siyaba uluyazi asiyazi ibe njalo ke into kasisi
allright yena usisi ebe le nto fraud ahambe angabuyi ebeyenza or into le nto fraud animboni intusile na or ebehamba sometimes engabuyabuye ngenye mini then
usisi uba ikekho apha kwabo apha uba ikekho apha kwabo useflatini yakhe ngaphaya nezindlu zimbili uba ikekho apha useflatini yakhe okanye kwam evutsho kangangabuye ubuyile eralini wabuya ukhulula uivivi benxibile ibikhona ilokho benxibile izihlangu bezikhona asazanga kodwa thiyani xa sicinga khona umntu ozombiza apha endlini engqengqeni noba ngumntu amaziyo ombizileyo ube mazi waphuma naloo mntu noba loo mntu umtshintshele kwesaa sitrato sesibini xa befika pha kwavela loo mbula mhlawumbi
allright ebenabantwana usisi
ngoba xa ejongi xa simjongile ufake utheni uphele ngaphakathi ugreen so and then udumbile ebusweni utshoniswe ekoneni anatoilet alams lo mntu bezimisele ukumbulala kahle kahle
ya kunzima ebenabantwana usise
nabo abantwana bayi 6
allright
bemntana sister wakhe wasulekayo wahlala naye
kamcacisa
mhlawumbi ungumntu njani ungumntu njani sesiwami ngumntu owathanda uthetha akanazitshomi akaseli uzihlalela apha endlini bakhe kho apha endlini ogumbela abantwana bakhe kwezi ndawo zibhisa ukutya kula ma-slums hambe uzamela abantwana bakhe ukutya phayana uyafika ezigumbele uyagumbagumbela abantwana bakhe okanye aye kumevotsho athi mntu asiyananto pheka hambe othatha into pheka okanye ayentombini yakhe ayothatha into pheka uyazigumbela abantu abakhe kahle kahle yena hlenyuka ngathi anamadoda
njengoba usisi ewile ehlobo awe ngalo ngaba ngumbono onjani apha kum niyifemeli nokuhlala njengomntu obonakala ingathi ebengumntu ophambili phaa kwi-ANC mhlawumbi ebengumntu ophaya kumavolontiya ungathini mhlawumbi ngentenze
yho andiyazi ndasekasilala ebuhlungu ngase umthetho uthatha indawo yawo umthetho wasuthatha indawo ebuhlungu kakhulu afuna ukuba kasilahle buhlungu intlobo ambulele ngayo bambulele ingathi ngumntu eberongo ekuhlaleni okanye asiyazi
abantwana bakhe bangani
bayi-6 abantwana bakhe
xa nizawusebenza mhlawumbi ndicinga ubandingasebenzela
sosebenzela apha ekapa abazali bakhe bangcwatywe lapho sister bakhe bonke abantu bakho babangcwatywe be ayi
njengomntu ebengumntu ohambe egumba unawo umbutho
into ezifana nombutho intombi yakhe ibekuyamfaka but sazihambela amandeni ezo nto sazijonga amandeni ebithini nto
allright so nina nive bani le incident mhlawumbi ifike njani kuni imessage uthi usister wena ufunyenwa
nikho ntombazane ehlala kwalapha apha ereyini nobulali yowafika phaa endlini ekuseni sasizona ndabe sithi umeju uswelekile ufunyenwa etoilet ndabe sendikhawuleza ndinxiba ke usileqa lapho nosister wam safika ke ngoku sekuforensic so bathi basesikwazi umbona basamsebenzi basamjonga babuya ke bathi masimjonge usambona.
All right.